Wabufisi intege nke z'umutima
woba wifuza kunguka ubwenge
kaze mu kiganiro gaburira umutima wirongera ingaburo ituma umutima wawe utotahara.
Mariko ikigabane cy'icumi. Ariko ravayo aja mu gihugu cy'Yudaya no hakurya ya Yorodani, ishengero ryongera gukoranira kuri we, yongera kubigisha nk'uko yamenyereye. Abafarisayo baza kuri we baramugeza bati:
"Mbega biremerwa ko umuntu yirukana umugore wiwe?"
Nawe arababaza ati:
"Mose yabagereye iki?"
Baramwishura bati:
"Mose yemeye ko handikwa ikete ryo kuvavanura akamwirukana."
Yesu arababwira ati:
"Gukomantara kw'imitima yanyu niko kwamwandikisha igico cagezwe. Ariko uhereye ku itanguriro ry'ukuremwa, Imana yabaremye bari uburyo bubiri. Nico gituma umuntu azosiga se na nyina, akabana n'umugore wiwe ubutakivana, bompi bakaba umubiri umwe. Bituma batakiri babiri, ariko baba babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yamatanije umuntu ntazokimature."
Yinjiye mu nzu, abigishwa bongera kumubaza iryo jambo. Arababwira ati:
"Umuntu wese yirukana umugore wiwe akarongora uwundi abasambanye kandi amuhemukiye. Kandi nawe ubwiwe niyahukana n'umugabo wiwe akarongorwa n'uwundi azoba asambanye."
Maze bamuzanira abana bato ngo abakoreko, abigishwa barabakankamira. Maze Yesu abibonye araraka arababarira ati:
"Nimureka abana bato baza hondi, ntimubabuze, kuko ubwami bw'Imana ari ubw'abameze batyo. Ndababwira ukuri, utazokwakira ubwami bw'Imana nk'umwana muto, ntazobwinjiramwo na gatoya."
Arabarera, arabahezagira, abarambitse ku biganza. Agisohoka ngo akomeze urugendo, haza umuntu kuri we yirukanga, aramufukamira, aramubaza ati:
"Mwigisha mwiza, nkora iki ngo nze ndaguhuga ingo budashira?"
Yesu aramubaza ati:
"Unyitira iki mwiza? Nta mwiza atari umwe, niwe Mana. Kuzi ibyagezwe ngo ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagiriza abandi ibinyoma, ntukagunge, wubahe so na nyoko."
Aramubwira ati:
"Mwigisha, ibyo byose narabyitondeye mpereye mu buto bwanjye."
Yesu amwitegereje aramukunda, aramubwira ati:
"Uhagije kimwe, genda ushore ibyo utunze byose ugabira aboro, niho uzogira itunga mu ijuru, ute kuzunkurikire."
Yumvise iryo jambo arijigwa, agenda ababaye kuko yari afise itunga ryinshi. Yesu yaraguza amaso abwira abigishwa biwe ati:
"Erega biragoye ko aba byinshi binjira mu bwami bw'Imana."
Abigishwa batangazwa n'amajambo yiwe. Yesu yongera kubabwira ati:
"Bana banje, erega biragoye ko abizigiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana. Icoroshe nuko ingamiya yoca mu zuru ry'urushinge biruta umutunzi ko yinjira mu bwami bw'Imana."
Baratangara rwose bati:
"None rero ninde ashobora gukizwa?"
Yesu arabitegereza arababwira ati:
"Kubw'abantu ntigishoboka, ariko ku Mana si uko, kuko byose bishobokera Imana."
Maze Petero atangura kumubwira ati:
"Raba, twebwe twaretse byose turagukurikira."
Yesu arababwira ati:
"Ndababwira ukuri, ntawaretse inzu canke abavukanye biwe canke bashiki biwe canke nyina canke se canke abana canke itongo kubwanje no kubw'ubutumwa bwiza atazobishumbushwa ijana muri iki gihe ca none. Inzu n'abavukanye biwe n'abashiki biwe n'abanyina n'abana n'itongo bisukiranijwe no guhamwa, kandi mu gihe kizoza zohabwa ubugingo budashira. Ariko benshi b'imbere bazoba b'inyuma, kandi ab'inyuma bazoba b'imbere."
Bari mu nzira batuga i Yerusalemu. Yesu yarabagiye imbere, baratangara, abamukurikira baratinya. yongera kujana bamwe 12 barukwabo atangura kubabarira ibigira bimubeko ati
ehe turaduzi Yerusalemu kandi umwana w'umuntu azoshigwa mu maboko y'abaherezi bakuru n'abahinga bivyanditswe bazomucira urubanza go gupfa bamuha abanyamahanga bamushinyagurire bamuvuma mate bamukubite cyane bamwice maze iminsi itatu ishiza zozuka.
Yakobo na Yohana abana ba Zebedayo baramwegera baramubwira bati
mwigisha turagomba kuduce tugusaba cyose.
Arababaza ati
mugomba ko ndabaha iki?
Baramwishura bati
uduhe ngo tuzokwicare umwe iburyo bwawe wundi bubamfu mu bwiza bwawe.
Maze Yesu arabishura ati
ntimuzi ico musaba, mwoshobora kunywera ku gikombe nywera ko canke kubatizwa umubatizo mbatizwa jewe?
Baramwishura bati
turashobora.
Yesu arababwira ati
igikombe nywera ko muzokinywera ko kandi muzobatizwa umubatizo mbatizwa jewe, ariko gutanga ivyicaro iburyo bwanje canke mu bubamfu si ivyanje kiretse abo byateguriwe.
Bamwe 10 bavyumvise batangura kwitonganiriza ivya Yakobo na Yohana. Yesu arabahamagara arababwira ati
murazi yuko abavugwa ko baganza amahanga bayatwaza amanyama kandi n'abakuru bayo bayagira ku bubasha, ariko muri mwebwe siko biri. Yamara uwugomba kuba mukuru muri mwebwe azoba umukozi wanyu, kandi uwugomba kuba uw'imbere azoba umushumba wa mwese, kuko nanone umwana w'umuntu atazanywe no gukoregwa atari ugukorera abandi no gutanga ubugingo bwiwe kw'incungu ya benshi.
Nuko bashiki Yeriko, akivani Yeriko n'abigishwa biwe n'ishengero ryinshi, umwana wa Timayo yitwa Barutimayo impumyi yasegerereza yari yicaye iruhande y'inzira, yumvise ko ari Yesu umunyanazareti atangura gutakamba ati
Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi.
Abantu benshi baramuzibiranya ngo ahore, ariko arushiza cyane gutakamba ati
mwana wa Dawidi ngirira imbabazi.
Yesu arahagarara arababarira ati
nimumuhamagare.
Bahamagara iyo mpumyi barayibwira bati
humura bahasi araguhamagaye.
Naye iti impuzu zayo ihaguruka vuba yegera Yesu. Yesu arayibaza ati
ugomba ko ndagukorera iki?
Ino mpumyi iramwishura iti
ndagomba guhumuka mwigisha.
Yesu arayibwira ati
genda ukwizera kwawe kuragukijije.
Acarahumuka amukurikira ku nzira
atanga umunezero tumwegere.
Mariko ikigabane cy'11. Bageze hafi Yerusalemu bashikira Betifage n'Ibetaniya ku musozi wa Elayono, atuma babiri bo mubigishwa biwe arababarira ati
muje muriri ya mihanira imbere yanyu nimwayishikamwo muca mubona inyana y'indogo biziritse atamuntu yigeze kuyigenderako muyiziture muyizane kandi nihagira ubabaza ati ivyo mubikoreye iki mumwishure muti data bujani wayigoma uwo mwanya arayirunga ikino
baragenda basanga inyana y'indogo biziritse iruhande y'irembo ku nzira barayizitura bamwe mu bahagaze barababaza bati
mukora iki ko muzitura iyo nyana
nabo babishura nk'uko Yesu yababariye barabareka bazana iyo nyana aho Yesu ari bayishyira ku impuzu zabo ayicarako benshi basasa impuzu zabo mu nzira abandi basasa amashami y'ibiti ayo baciye mu matongo abari imbere y'iwe n'abamukurikiye barasemerera bati
Hosiyana ashema shihuje mu izina ry'Uhoraho ubwami buje bushimwe nibwo bwasogokuruza Dawidi Hosiyana mu ijuru
ashikiye Yerusalemu yinjiye mu rusengero maze ahejeje kweraguza byose kuko bwari bugorobye arasohoka aja i Betaniya ajanye na bamwe 12 bukeye bamaze kuva i Betaniya yumva arashonje akiri kure abona umusukoni uri kw'amababi arawegera ngo kumbure yogira ica usanga ko awushitse ko ntiyagira ica ubona ko atari amababi kuko kitari gihe cyo kwamaca umusukoni arawubwira ati
ntugapfe hari uriye ku nsukoni zawuhereye ubugashitsi ibihe bidashira
abigishwa be barabyumva bashika i Yerusalemu yinjiye mu rusengero atangura guhindira hanze barudandarizamo n'abaruguriramo ahenura imeza y'abavunja amahera n'intebe z'abariko baragurisha inuma ntiyakundira umuntu n'umwe guhita mu rusengero atwaye ikintu cyo mu bikoresho arigisha arababwira ati
mbega ntibyanditswe ingoro yanjye izokwitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose ariko mwebwe mwayihinduye nk'isenga ry'abambuzi
abaherezi bakuru n'abahinga b'ibyanditswe babyumvise barondera ingene bomwica kuko bamutinya kuko abantu bose batangazwa n'inyigisho ziwe iyo bugorobye yamava mu gisagara buke mu gitondo cya kare bariko barahita babona wa musukoni wahereye ku mizi wakabiranye Petero yibutse aramubwira ati
mwigisha ehe wa musukoni wavumye wakabiranye
Yesu aramwishura arababwira ati
mwama n'ukwizera Imana ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uwo musoza ati shingu kutabwe mu kiyaga ntabikekeranye mu mutima ariko akizera yuko icavuze gikogwa azokibona nico gitumye ndababwira yuko ivyo musenga canke musaba byose mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona kandi nimwahagarara musenga nihaba hari ico mupfa n'uwundi mukimuharire ngo sowo mwijuru nawe abaharira ivyaha vyanyu ariko nimutaharira abandi nasowo mwijuru ntazoba harira ivyaha vyanyu
bongera ku Yerusalemu akigenda genda mu rusengero abaherezi bakuru abahinga b'ibyanditswe n'abashinga ntahe baza kuri we baramubaza bati
nubasha ki bugutera gukora ivyo canke ninde yaguhaye ubwo bubasha bwo kubikora
Yesu arabishura ati
nanje hinge ndababaza ijambo rimwe mu nyishure heze ndababarira ububasha bunkoresha ivyo none ukubatiza kwa Yohana kwaturutse mu ijuru canke se mu bantu ni mu nyishure
baravugana bati
nitwavuga ko ari mu ijuru ahava tubaza ati nige ki cyababujije kumwemera ariko mbega tuvuge tuti ni mu bantu
batinya abantu kuko bose biyumvira badakekeranya yuko Yohana yavugishwa n'Imana bishura Yesu bati
ntituhazi
Yesu arababwira ati
nuko rero nanje sindababwira ububasha bunkoresha ivyo
Mukunzi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro gaburi mutima turagushimiye
ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira duhamagare canke urungi ku butumwa kuri 76 ubusa canke kuri 76 ubusa 69 ubusa, ubusa, ubusa. Imani guhezagire.